ari kibadwelo kaundama ndi makhala kuno kuna mbuma apa tufuna kusonyezani mmene chidali chilengedwe kale anga mmene mukuonera kale chilengedwe chidali bwino chidali chosonongeka anthu amapeza nkhuni mosavuta zipatso za mchire zosavuta mankhwalaso amapezeka chifukwa dali ndi mitengo yokwanira mizu yokwanira vula imabwera pa nthawi yake imagwaso bwino nthaka sidali yokokoloka imatipatsa utsatira pameneponso ngakhale ulimi wathu sitimathira fetereza chifukwa nthaka idali ndi michere yonse yokwanira anthu amasangalala
kolole chilengedwe nthawi imeneyo chidali chidakali bwino korola kuti minda timalima mudakali mirengo mbeu ine iliyonse imene tidabyala imachita bwino yonse idafetereza chifukwa nthaka idakali ndi mchere mmundawo muna minda munali zipatso amango zipatso za mtundu ine uliwonse ngakhale mayi china chilichonse chimapezeka mundamo chimachitika bwino chifukwa ine kuti chilengedwe nthawi imeneyo chidali chidakali bwino ngakhalebe mudali mutalimidwa mizere yoti tibyalepo mbeu zathu
pano tayima pano monga mapenyeramo ndiko kuti nthaka idathira tidonongeka chifukwa chochuluka kwa wanthu odadula mitengo yonse kotera kuti pano ngakhale zokolola sitikolola zokolola zambiri ayi ndiye zotsatira zake chakudya chili kuchepa ndiponso ngakhale mankhwala amene timapeza zitsamba yali kuvuta kotero mulibenso chabwino mthaka imene tsopano tili nayo chifukwa chakuwonongeka ni mitengo imene idadulidwayo
kuno kwathu malingana nusintha kwa nyengo kalelo mvula imagwa bwinobwino koma chifukwa kuti anthu anadula mitengo yonse kumtundaku ndiye panopa mtsinje ngati mene muonera unowo umoti udali mtsinje wabwino kuti midzi yonse yozunguli kuno kuna mbuma timagwiritsa mtsinje unowo ngati kokatunga kumadzi kwathu koma chimene chinapangika nchakuti chifukwa chone kuti vula ija imangukugwa mmene ifunira komanso mitengo kopanda choterezako pa nthaka ndikuti kumtundako kumakokoloka numabwera ni michenga michenga ija idadzaundira mtsinje ngati mmene muonamo moti chigwembe chili apachi nchonena kuti mmene mukale bana omagwira mosomba mmene muwana omathagirapo koma pali panopa chidangudzadzana ni mchenga woti panopa kunoko tili ni vuro la madzi chifukwa chone kuti madzi adazama kwambiri chifukwa choti mtsinje uno udafwetseleka
monga wa tafotokozera kale kuti chilengedwe chinafika posintha mitsinje inambowuma vuto limene lidafika pokula mpaka madzi adambosowa moti mabungwe ndi mayiko anambokenza omakumba mabohos drawo zitalizitali ngati mmene mukuonera ichi chidrawo chimenechi pamakhala gulu kwambiri kulimbirana madziwa mmene mukuaonera mwanyamatawa apapa ndi ana sukulu koma kulimbirana kwambiri madziwa moti nthawi zina zake amangopita ku sukulu osasamba chifukwa choti chilengedwe chidasintha
gulu lonse mabwera pano tayitanitsa msonkhano uno chifukwa cha kuwonongedwa kwa chilengedwe ndiye chili chofunika kwambiri nchoti tipangane mmene tingabwezerese chilengedwe chimene chawonongedwacho tidani
sikopa kwambiri afumu pamodzi ni bwalo lanu ni wena ronse a mudzi muno mwana mbuma nkhani imene mwabwera nayo mfumu ni nkhani yofunika kwambiri ndipo ngati inuyo mwazindikira kuti tidawononga chilengedwe mwadala ndipo mvula ikukolola nthaka yathu mphepo pena pali ponse nyumba zangu kusasuka ndiye mmene mwanene kuti ndibzale mitengo imene ni nkhani yabwino zeti potikabzala mitengo mitengoyo idze chichenjezire mpeyo umapuma mpweyo wabwino komanso nkhuni sizidzatisowa tikukubva kuti kale mmakhala ni nkhuni zosavutikira mindanu malipo pandafetereza koma ronani lero chifukwa choti nthaka idapita tudalira fetereza ndife timanonga titeri tabwebzala mitengo ambiri yobwezetsa chonde nthaka ndikuti dzambaso kulima mbeu zathu osagwiritsa ntchito fetereza dziko mofumu
mafumu athu pansonkhano wathu pansonkhano mwina munatiitana ndipo zimene mwakayamba zona kuti tifese mitengo kuti bwezere chonde munthaka monga waineyo mzimayi mfumukazi nagwirizana nazo kwambiri moti chikhecho chikamatalo ufumu kuti mumbwereka bwera lakusamala inuyo muzikhala ni luntha nkumatitanitsa kuti tunjizane pamene pona thokoza kwambiri mzikomo
zikoma kwambiri kulose na yamika kuposa kuti takambirana zokutana nizachire kuonoka kwa kwa zachirengedwe zoona kuti kumtunda ku nthaka yakokololedwa ndipo mmene yakokololedwa choncho nthaka zikoma kwambiri kuti kugwizana kuti tifese mitengo ngiye pano chimene chirikufunika chakuti aliyense ajoine mbungwe lazamitengo limene pano labwera aliyense alembetse aliyense akhale mkalabu kumpanda wazamitengo motero tikachita zimenezi chilengedwe tidziwa chibwerera m'malo mwake zikomo
panga mmene maoneramu tochokapa bwalo pa ufumu tinayamba kuthira doti m'machupu kumafesa mitengo ndipo fesa mitengo iyi tifetonse tiwosangalala mudzi mwathu kuti tsopano nkhuni sizisowa mayika tikabvera mitengoyi ankhala koma nkhwala sasowa ndiye fetonse tidapenya kuti bungo lakusamala labwera tinali wosangalala mmene muoneramu
mene tidataonera kuti anthu tidafesa mitengo tufuna kuti kutsogolo kuno khala ngo yathibwere mwakale nanga mene iwonekera abamo kuti aliyense atapita kukankhala ngo ngati yakaka ndi kuti chilengedwe chikhoza kubwerera m'malo mwake ngati kale
ifeyo tidabva kuti akusamala abwere ndipo logamaone kuti afuna chilengedwe chibwezeretsedwe tidakhala pansi mucho adatiuzira ufumu ndi nchifo yake tidafesa mitengo kwambiri kumpanda kwathu kuja mori mmene onenelwa mayiwa kuti ifeyo tifuna moyo wathu tikhale wosintha tifuna tidzakhale miyoyo yonse tidzakhale nkhalango ngati mmene ionekera apapo.